He mema tōranga pū Māori anō kua hou ki te whare pāremata ara ko Marama Davidson. Ko ia te kanohi tuawha a te ue pū Māori o te rōpū kākāriki, he mea whakakapi i aia te tūranga te kaiārahi takirua o mua o te rōpū ara a Russel Norman. Hei tā Peata Melbourne e toru ngā kōpaki matua ka whakahaerengia e te mema hou.
He hā hou ka whakauru ki te rōpū kākāriki. Mo te wātuatahi tūtakitaki ai te whānau Marama Davidson ki tōna whānau pāremata me tō rātou te tiro whakatūpato.
I think that we know that this is a big change of our lives. My tamariki in particular are feeling a little bit moke at the moment. They know that I'm going to be away from them a lot more than they used to.
Mākautau e tiaki, e puipui.
I eke te rōpū kākāriki ki te wā, me te whakaahuru i te whānau mā te kupu.
He tino hongere engari, he tino wero hoki.
Me te waiata. He mōhio pua Davidson ki wana mahi mā te pāti hei me ma pāremata.
For me it's about being a Māori woman with a kaupapa Māori perspective on political issues.
Hard-working Māori women are the type of MPs we need in this house. We know how to be mothers and we know how to hold careers and we know how to work hard. So like I said, I welcome Marama and I'm looking forward to working with her.
Te kaunātau i mahi ai tēnei uri o Ngāti Porou, te rarawa me Ngāpuhi mā te kumihana tikana tangata. E whāwana kōpaki ko te whakawhanake take Māori, nā tikana tangata, nā take tāngata mautere me ngā whare hapuri.
Housing is big, and in my maiden speech tomorrow you'll be hearing about some of the experiences and insights that are driving me, and we've got to do something really urgently.
Kaurua Davidson ki pāremata whai muri i tiri hainatanga a te kaiārahi takirua o mua a Russel Norman. He oe whakapaetia ana e ia, kua uru mai aia nā te kaha aki a tōna pāpa a rāwari paratene ki aia. Kai inarangi i tēnei wā.
You know, when I first got the tap on the shoulder from Metiria to consider standing for Ikaroa, I dismissed it personally. Luckily, I showed my father, who straight away just said, you can totally do this.
Tana mahi tuatahi, he whakaoati i wana mahi taurangi ki rōwhare.
Being a Māori woman's voice in Parliament is a rare thing, and I'm happy to be another one.
Hei a pōpō karongo wai i tana kōrero tuatahi. Peata Melbourne, te Karere.